esikoka namhlanje ithi njengamanje uhulumeni esikona uthi izingane zethu nabazukulu bethu amantombazane awagane amadoda angaphezukweyodwa leyo nto ngisho iphambene ngokwesiko iphambene ngokwenkolo iphambene ngokwesiko mpilo umbuzo omkhulu uthi ngampela ngampela uma yethi izingane zethu anganomuthi ayilotsholwe ayaqakisi lapho kodwa ayiganwe ayigane amadoda ayishade amadoda angaphezu kwendoda yodwa inkinga isethenini ke bekusho lokho uma ucwaninga amangcwaba ngoba ufuna bayenze yonke le research yokuthi emakhaya ngesikhathi somkhulu izimpe eziningi zayedalwa ukuthi intombi yale mina yayogana kwaZulu ngiyilandi leyo ntombi mina ngenkani ekade ngiyilanda ngenkani abakwaZulu bezovuma ngane yami ngoba usungowabo lapho sekwenzakalani ke manje sekuyaliwa ke manje sekuba nempi so maningi amathuna aqhamuka ekuthenini intombi isiyalile yagana emzini othize aphinde futhi emathekwini lapha esikhona maningi amathuna abantu besilisa begwazana kuseyimbese bebanga intombazane kepha awekho amathuna amantombazane ebanga amadoda ngoba uma ubheka esintweni akukho lapho ukuthi khona indoda iyogana kuthiwa umfazi uyogana intombi iyogana ukuze ikwazi kuba yini ikuba umfazi akwazi nomfana abe yini abe indoda manje ke umbuzo omkhulu uthi ke leyo nto leyo iyothiwani makuya ngoba ingane isinama isishade amadoda amathathu umbuzo uthi kuzolutshelwa kanjani lamadlozi ahlanganiswayo azohlanganiswa kanjani number 2 uma lengane ikhulela izotheka abantu engane so ke ileyo nto ke challenge esicabanga ukuthi abayibuka leyo nto bayihlale bayicubungule ukuthi ikhona o ayikho kodwa ke uma wise mabethi right ndaba ezithi amamanithi right njengabantu basendlunkulu then siyakholelwa kwaZulu sizolandela kodwa nje siyabuka ukuthi lafe lihle kakhulu lafe likamdlokombana lafa sikhona sibhekile.